not Miami Sound, eh? Stop the pizza. I'm gonna come higher. Huyu ndo naitwa Shaz bwana jamani eh. Hakuna mwingine ndani ya Mombasa huyo.